kusonga wakabaka siti tamerumina mama neka nakusa kuwa nini maela mama newa umasa kuwa nini mona niwa mwetyo samba sange wa siamala mesa tulisoma chingine nagu mateseka na wendo mito ni wakonya mateseka na wendo mito ni wakishu wa nilulia maiva I'm going to go to the hospital.